forgot who was lucky on my Valentine. Who was lucky on my Valentine? Jesus, the Son of God.
Si sasa tumejua.
Tembea juu ya maji. Nani, nani alitembea juu ya maji? Nani, nani alitembea juu ya maji? Ni Yesu mwana wa Mungu.
Guru Ramai.